What are you doing? Unaoga? Aya, sugua mguu, let me see. Osha mguu, uko wapi ya kuogea? Sugua. Sugua mguu, vizuri. Aya, and your hand, mkono. Aya, oga mkono, oga. Oga mkono, vizuri, sugua. Ah, osha sasa na hiyo.
Na mimi.
Oh, 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 oh. Pu. Weka pause.